Icyo kibazo rero twarakivuganye hanyuma tumaze kugica hirya no hino icyo twashitse ko nuko twabonye ko gitegerezwa kuba ikibazo cyigwa n'inzego zibifitiye uburenganzira izo nazo mu mugambwe wacu CNDD-FDD ni inama nkuru ikoraniro kaminuza niryo ryiga ikibazo nk'icyo icyo gihe rero bicagera tuzoba twaramaze imbere yaho imbere y'igihe guca hirya no hino icy'amategeko agenga igihugu avuga na cyane cyane ibwirizwa shingiro dufise no munsi hamwe n'amategeko agenga umugambwe icyo avuga kandi twongere dufatire ku byiyumviro n'ibyifuzo by'abanyagihugu na cyane cyane abagumyabanga ibyo bashikiriza kuko umukandida tuzoshikiriza ategezwa kuba umukandida azana amajwi menshi azanira amajwi menshi umugambi icyo rero nicyo twashikirije turumva ko ari iki kibazo kivugwa cyane kivugwa mbere n'abo bitega mu mugambwe wacu ariko twagomba tumenyeshe abarurira amakungu yuko umukandida w'umugambwe CNDD-FDD atogwa n'abagumyabanga bonyene nabo nyene ntibabari bose mu kumugena kuko hariho abemerewe kuja mu ikoraniro kaminuza abo rero nibo bazokorana sinumva rero ingene cyo bikibazo kija mu ibarabara kikavugwa n'uwo ari we wese mu bisanzwe ni kibazo cega abari mu mugambi rero mbega ko wavuze umuvugizi wawe akakuvuguruza ubi mwavyakiriye gute bimeze gute icyo ntazi ku byo umuvugizi yashikirije sinamenye neza yuko yoba yabivuze yarumvirije ibyo nashikirije n'igituma nari nabishikirije muri icyo gihe kuko igihe yagenda gushikiriza ikiganiro ku radio hari nyuma y'inama twari twagize ku munsi wa gatatu ku munsi wa kane rero ndamubwira nti bariko baravuga ukutariko inama bavuga yuko twize ikibazo cy'umukuru w'igihugu cyo gushiraho umukuru w'igihugu kandi yuko koba tutumvikanye ndetse ngo n'inama ikaba yagenze nabi nari namubwiye rero ntigenda umenyeshe abamenyeshamakuru yuko ibyo bariko baravuga atari byo yuko ubwa mbere ho muri iyo nama yabo twita abakadere bo mu mugambwe ntitwigeze twiga ikibazo cy'umukuru w'igihugu si cyo cyari cyatujyanye twari twagiye kuvugana cyane cyane iyandikwa rindi rigiye gukurikira ubibabwire ko ari icyo twize kandi ubamenyeshe yuko inama yabaye neza mu mahoro n'umutekano karangira neza umwe bamwe nabandi bashikirije ibyiyumviro byabo ni ugende ubashikirize urumva rero abamenyesha makuru baciye bacishamo icyo kindi navugiye kuri BBC hanyuma araheza arabishura kubwanje rero nk'umuvugizi cyari kuba ciza nuko yari gushikiriza ko jewe nyine nashikirije iryo jambo mwondondera hanyuma ngaheza nkababwira igituma navuze ibyo bintu n'ingene nabivuze uko ubwo rero nk'uko mwagiye murabyumva kandi namwe mugacamo biduka ko cyane harabaye kutavuga duhuza kuri icyo kibazo ariko nibaza ko nk'umuvugizi inyishu yari kuba nziza yari kubiyo kuko nibaza ko ari umutego mwamuteze.